subiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanyinganye bacu muri ko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misozi tuba turiko turabashikiriza sagwe kaze none makuru agezwe hari karavugwa cane ngamu gihugu c'u Burundi namakuru agarukwa ko cane yoba yapfuzwe mu bimenyesha makuru bitandukanye yapfuzwe kumbuga ngurukana bumenyi ndetse namakuru tuba turiko turavana mu masoko yacu yose turi yatohoza tukayagushikiriza manyito nido Ngingo nkuru nkuru hari abantu berekanywe n'igipolisi c'u Burundi akaba ari umuntu yandikiye umukuru w'igihugu amubwira ko yibwe amahera n'ukorera igendereza cy'u Burundi kandi ari rementanya uyo turaza kumugaruka ko turabe n'iryo rementanya ukuntu ryakozwe imvo zatumenye uyo muntu yandikira president Ndayishimiye kandi ariko ararementanya turaza kubigeruka ko murano makuru tubabiteguye Turaza kugaruka kandi kuri bamwe babonye isanamu y'umukuru w'igihugu na masanamu y'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe bari ku bibanza vy'iratiro turaza kugaruka kuri iyo nkuru yavuzwe ko cane umukuru w'igihugu c'u Burundi ndakwibutse ko ari mu karuhuko turaza kubigeruka ko navyo tubabwire ivyo se byayo masanamu ari karakwiragira umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe n'umuryango wiwe muri rusangi bagaragaye bari ku bibanza vy'iratiro ga mu Burundi navyo twabiteguye turaza kubigeruka ko nyido nido ari amakuru avurwa mu vya politike inkuru zirabana n'umutekano n'ayandi yose mu bamwaranyegejwe muraza kuyakurikira mu nyido nido ingingo imwe ukwayo nimba utarafyonda kuri sabone canke subscribe wabanza ugafyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urajwa mu mbere bashikirwa navyo aya makuru tuyatorizwa n'umurwa wabamenyesha makuru bano se vyo gutoza amakuru akaturungikira najwe nkatunganya nkaya gushikiriza utwumviriza uri ngamu Burundi sangwa kazi murano makuru kwanyunganye bacu muri mibugo vyabanye ndetse no mu bindi bigo bitandukanye vya Afrika nibagiye namwe muri jari no kumikabane ya makungu ya kure turetse kumukunda amakuru nibikaniro mwene nk'ibi twama twabashikirije ikano makuru tuyatangurire ku nkuru iciye ku masonga hari amasanamu y'umukuru w'igihugu n'umujyango wiwe yabonetse cyane ari karahanwa ariko ndakubwire ko atakidasanzwe cabaye ahubwo ari uko umukuru w'igihugu mu karuhuko arimo uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuwe no mujyango wiwe akaba yatanguye urugendo ruzomushikana mu bibanza vy'iratiro vy'u Burundi ariko mwe n'umujyango wiwe rero kuri no wa gatano umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yagendeye kibanza citiriwe abanyamahanga babiri babongereza harimo witwa Livingstone ndetse n'uwitwa Stanley kiri ku mutumba wa gakundwe muri komine Kabezi ho mu ntara ya Bujumbura mukuru w'igihugu rero n'umujyango wiwe bakaba babonetse bari ngaho ndetse bariko bararaba ibyiza bitatse igihugu cacu c'u Burundi kuba ariko rero barabaza ibyayo masanamu ya president Ndayishimiye akaba ari ivyo twobabwira kuri igihugu akazobandanya urugendo rwiwe mu bibanza bitandukanye vy'iratiro biri ngaha mu gihugu murajya makuru twari twababwiye yandikiye president ariko ararementanya ni mu gisagara ca Bujumbura makuru ahavuga ko igipolisi nkuko cerekanye umuntu yandikiye umukuru w'igihugu amubwira ko ngo yibwe amahera n'uwakorera igendereza cy'u Burundi kandi ngo ari rementanya Vyagenze gute amakuru twabashije kumenya nuko umuntu yitwa Minani Martin Jacques Suleiman akabavuka imuyinga ariko ubu akababa muri zone bwiza akaba yerekanywe n'igipolisi yagirijwe ko yahaye ubutumwa bw'ikinyoma umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye intango ya vyose ngo n'umugore w'umupolisi kazi yitwa Divine yashaka kwahukana n'umugabo wiwe yahaye akazi Minani Marteco akamuha akazi ko kwandikira umukuru w'igihugu amubwira ko yibwe amahera agera ku miliyoni n'amajana 5 y'amarundi n'umukozi w'igendereza cy'u Burundi ngo menya ko uwo nawe asanzwe ari umugabo wiwe ngo afashashanije n'umutanzania ubwo butumwa bwabagararungikiwe bukuru igihugu kandi ari ukurementanya mu gihe w'umupolitsikazi yashaka ko bahukana umugabo we ngo yari yamirije kuvana n'umugore wiwe akaba yariko agirirwa elementanya kugira inzu yiwe iri ngahi Bujumbura igurishwe nawe ari mu gasho nkuko amakuru twatohoje abivuga. Kubera ivyo rero witwa Kelly n'uwa Marte hamwe n'umukenyezi nabo nyene bari bominwe igipolisi. Petero nkurikiye apfugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati akabamenyesha ko uwo mugore yari amaze gufungisha umugabo wiwe inshuro zitanu zose. Ni ibintu rero bibabaje cyane kubona umuntu yandikira perezida ariko araremantanyiriza umugabo wiwe. Ivyo navyo ni ibintu bibabaje cyane. Mu yandi makuru agarukwa ko cyane ariko aravurwa nga mu Burundi no kubwira nko mu makuru mu gisata nanone cabana n'umutekano ariko aravurwa yuko ngo ariko araba isakre dasanzwe mu gisagara ca Bujumbura birikekwa ko hoba hari abantu bakorana no muharere dutabara. Abo bantu rero ngo bakaba bashobora kuba bafitwe bafise n'ibigwanisho ndetse n'ibindi vyuma vy'ubuhinga bwa none bashobora kuba bakoresha banahana amakuru n'abagwanyi. Amakuru avi Bujumbura avuga ko igipolisi kiriko kirakora isaka i Bujumbura umuntu wese yikekwa ko yoba akorana n'imiharigwa ya leta ariko arakwa ibimuranga uwo basanze atabifise agaca ajanwa mu gasho k'igipolisi. Havugwa kandi inyunuzwa y'abigeme b'abarundi kazimye kambi impunzi ya Marawi. Amakuru adushikiye kano kanya avuga ko uburi nyuma y'iryo nyurutswa ry'abigeme bakiri bato kandi beza ngo ari umukongomani kazi nawe nyine abayeho mw'iyo kambi nk'impunzi nk'uko vyandikwa na Focus on Africa bikemetswa n'igipolisi gicunga ikambi y'impunzi iri muri ico gihugu ca Marawi. Akarorero ka hafi ngo n'umwigeme w'umurundi kazi yitwa Sara Hatungimana aba muri karitsiye ya Desarec yitwa Niu Gatuza yanyurujwe n'uwo mukongomani kuri Noel. Ivyavuye rero bimuviramwo guca afatwa aho impunzi z'abarundi zagira zimyice zimuturiye n'amapine gyadatabagwa n'igipolisi. Amakuru ava aho akavuga ko bamusanganye karte simu zitanu basanzemwo inomero zabo bakorana bari muri Arabia Saudite na bamwe mu bari mu nzego za leta n'iz'umutekano mu Burundi n'abarundi bakorana ngo boba baba ku mugwa mukuru warirongwe inyuma y'amatohoza yakozwe n'igipolisi chaho. Mu yandi makuru twamenye nuko umupfasoni ngo yiyemereye ko akorana n'abategetsi b'u Burundi aba Marawi na Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no mu gihugu cya Tanzania nabo muri Uganda bashigikiwe n'abajejwe intwaro wasi muri ivyo bihugu mu gushora abigeme. Ayo makuru kandi aremetsa ko n'ubundi ububisha nko gushora ibihimba vy'imibiri y'abantu bikoregwa muri uwo mugwi. Abavyeyi babigeme bamaze kunyuruzwa baramaze kwitwara aho bemeza ko abigeme 20 babutswe irengero ryabo muri uyu mwaka 2020 waraye urangiye. Leta ya Marawi ngo yoba imaze kwandikira leta y'u Burundi kuri ubwo bukozi bw'ikibi bukoregwa impunzi. Dizareka ikaba ari ikambi iri ku birometero 40 uja mu buraruko bw'umugwa mukuru Rirongwe yubatswe n'ishirahamwe HCR na leta ya Marawi mwaka 1994 kabiri mwe impunzi z'abarundi abanyarwanda n'abanyekongo 48,000 muri abo abarundi bakaba bangana n'11,000. Ivyo ni vyavurwaga ku nkuru zirabana no mutekano. Tugaruke ku yindi nkuru igezweko iriko iravurwa cyane kanda kubwire ko ndabe ino nkuru muranunga mbanze turabe inkuru itunganije neza abariyo tubashikiriza mbanze ndabe neza iby'iyo nkuru bivanye n'amakuru menshi tuba dufise ngaha bisaba kwitonda kugira tubashikiritse amakuru atohojwe neza. Reka ngushikirize ino nkuru y'umutekano. Biravugwa ko hari bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure rwarungitswe kumwe n'abasirikare b'u Burundi muri Congo ngo bariko bara garuka mu gihugu cy'u Burundi mu kinyegero ngo kuko bariko babona ko ingwano zitoroshe ico gihugu. Masoko yacu muri Kivu amenyesha ko ngo ari bamwe mu mbonerakure ziriko zirajabuka zigaruka mu Burundi zitaye abasirikare b'u Burundi bajanye nabo mu kurondera umuhari leta tabara. Ivyo ngo biva ku ngwano zikomeye ziriko ziraba hagati y'uwo muhari igisirikare cy'u Burundi. Ivyo kandi ngo bikaba biriko biba mu gihe ngo hari bamwe mu mbonerakure n'abasirikare b'u Burundi bamaze kwicwa muri izo ngwano nk'uko vyemangwa n'umuhari rede tabara ugwanya leta y'u Burundi. Ivyo navyo bikaba biriko biraba muri Repubulika y'Intwaro rusange ya Kongo ariko igisirikare cy'u Burundi ntacu baragira cu batangaje ku by'izo ngwano ndetse n'ayo makuru ntacyo baragira icyo yavuze ko ayo makuru akaba yarapfuye muri Repubulika y'Intwaro rusange ya Kongo. Masoko ya tri hafi akurikirana iby'intambara ziriko ziraba hagati yabo basirikare n'umuharwanya leta y'u Burundi. Muri meri ya Bujumbura bamwe mu badandaza bahoze bakorera mu isoko nkuru ya Bujumbura bavuga ko badatahura igituma ibikorwa byo gusanura iyo soko yahiye haraheze imyaka ya babicumi bidatangura. Bababazwa n'uko hambavu yo kuyiburiramwo ivyabo batariko baronka naho biyungunganiriza kugira ngo bavyure imitahe. Bakaba basabajejwe kuhagurukira ico kibazo ababijejwe guhagurukira ico kibazo. Inama nshikiranganji yakoranye muri ndamukitsa umwaka w'2021 yari yavuze ko ibikorwa byo kubaka isoko nini ikijambere muri ico kibanza bizomara ikiringo c'imyaka itanu ikazokwinjirwa mu kwezi kwa kane umwaka wa 2026 naho biri uko nibari bapfutse igihe ibikorwa bizotangurira. Isoko nkuru ya Bujumbura nakwibutse ko yahiye mu gitondo cyo kwa 27 umwaka w'2013. Ayo namwe mu makuru yaragezwe ko mukanya n'ayandi makuru ndaza kuyagushikiriza mejeje kuyatunganya neza. Ibihe byiza kuri mwese nibyo nabipfurije.